Ansa to akoma so na me mompa ye ma. Mo bro hu fo na odon fo ni asafo erade. Wasem nti ne baaye. Obi asori okokram. Obi so akoba bi ya opɛ. Yenso baabi a ye pɛ ne aba no. Ye pɛ. Si e be sua wasem. Ne ye de boy ye bra. Na ye hu ne nyansa. Na daachi upi we ne munyem ma Yakobi. Papa ye ne mu hwee. Ma nkonkru tu mi meka sankyere ye. O me pie ya dwinum. O me enti asiem. Se na de bi obi enti asiem ye ti asem na se no. Si anti asem na se a. Ye ntimi fa nye adwuma. Ye da wase. Inshiran kan so usunsun kron kron no wadru ha dadada Jesus wa komye si ho dadada wa fa wa hinwa atsena so utena moburu hunu adwa so hunye mobo na asem ye chi ma yenye nshira e wodin Yesu din mu amen. Words of wisdom. Words of wisdom fa wo hunsem yi hwe se eboa indebia Emoa de meboa. Amen. Mepa cho ene. Yejume di yeno, buta ye daso eni. Onipa osro erade. Onipa osro erade. Amen. Ye besia onipa osro erade. Nana montutu oni yansu ye sunye bi. Se ye kase onipa bi osro erade ya. Na onipa ni onipa tini nini. Enti wuti minkan chiri wubi se. Ya kasi onipa ni suwe radia. Onu onipa tini nini. Ebiana. Tine ni asama yekano. Na ubi ni madekro. Ebiana wudi wini madekro. Na yusunu ubi enim. Enti yebe chire chire muni ashe. Adia ye frene tine ni abra bona. Onyanko ponti asefuwa mana bodi inse. E radi suru. Onipa bia na bra poten Awurade ani so no anaso onipa bia wotene ewa Awurade ani mu no ye frene se osuro Awurade na sa onipa ya osuro Awurade wodi nyansa ene ntiasye ene som Awurade ye nyankopon wo bedi Jesus achi epa ho achi se Yesu mafa wo mi di wachi na wo ba metumi akobi na wini nti asie ni nyansa unti mini nyankopo nti wana mo se weni pa anti nyankopo asie unti mini ni mransa mso se uti nyankopo asie utu midi ni mra ense mso enunti na misi onipa wadi nyankopo mra ense mso no woyi onipa tini nini zise enipa ni yefrene se onipa osuro Awurade. Onipa osuro Awurade di onyankopon mra nsem eye adwuma. Wote aseye ema onyankopon. Enti se okonyame fie na yekanyame asam kyerɛ na. Na dwene te aseye na na koma agye. Okɔ a woda ne dem na odwendwene ho ewa ne kete so. Ewia na odwene ho. Anadwo na odwene ho, anopa na odwene ho. Na ode asam no eye adwuma. Ti na no mekyerɛ mo se onipa osuro Awurade de di kan no ode bɔne kye ɔmfa obi bɔne nhye ne mu sɛ wo fom no na sɛ ɔpa na kye wa ɔgye wo tum ntɛm ɛde wo bɔne ɛyɛ dɛn ɛkyɛ wo woyi ne wo menyinaa fi na koma mu na wɔne wakɔ no nokure die mu ɛne ɔdɔ so amen. Ɛnɛ yɛgu so atoa so na yɛhwɛ ne nnwuma no na brabɔ ni su no na ya febi onipa wo suro nyankopon no ne su wo mfaso wo papa wo ye nipa kɛseɛ wo ye great ne nipa bi no ne ne sɛ wo asase so enti sua na yesu na brabɔ no enye kwama yen amen. Deɛ di kan yɛ hwɛ proverbs chapter 31 verse 30 to 31
mebusem etire eduasa baako enyimu eduasa oso waye naada na ahofe ye huhudie oba osure urade na obeyi no aye
ose nia aye som ye kade aye som a ade aye pono ama na aye fe wase ye naada na ahofe nso so ye huhudie na emum Se wupe obi a Onyankopon yi na ye epeja no bona bodin a waye oba a waye dan osuro nyame ebi a obi de ne ho ato na ho ofe so ne nimo nyam nyame de ama no ne dressing so se ne wosisi esi ne nipadua se ne a wanya nku papa bi asra ma ne ho na mu ate na ne ho na mani da ho onim se no mum ene be ma na ware papa amene nyen hira wona wariem se wudi wo hu ni wo wariem siesie wo kama eye na enso je se wunye bibi eka ho se nyankopon aboa na wa ye shepea ye fetu mi bi awurade suro ene nyankopon de boya baso yi aye eme bi kan ye kunu eme bi kan ye ma o se se wa ho ofene na ado ho atoso ene wo kala no na ado ho atoso de a eye na ada na ehuhu de na emum se wunya awurade suro de a onyankopon ye wo den obo wa baso eyi waye amen. Yen to asunko 31.
Muma no ne nsa no ababi.
Aha.
Na ne ni yo nyi na aye kropno ano.
Oba ya osuro nyankopon yi. Ono de yesenya na ho ofe. Ene ne kala. Ene yi na ye. Na ne wura de suro ne di yi na ye. Na ne wura de suro ne de yen. Ne nsa no aba. Aba okọ aware okogu ye. Ene wo se ni suban nso nya ndan.
Enyi na ye
ewo hen
kropno mu
kropno mu enti nipa na osuro nyankopon no eye ne suban ho asem na ye ka abrabo papa akobo na wawie ni mu wanfa bone enti abone soka wanya oba bone ayefo sa akoko odidi wi a na odi na no chichiri fom kakre bi ani kunu no timidi ma ne bia nani so na waje oba wo suro nyankopon nyanwoye ane boni aye oba wo suro nyankopon nya oba ne brefo ane ne brebrade ba bia ne kunu nriye no opese ode force si ne suma ne duru ho onte saa oba wo suro nyankopon no kakre bi aye ne de bia ne ne je ho na ne ne so na wo yi nyankopon aye wo kakra ni kunu nsa be so so ode be ma no nani gye ne ho pa okoso bom pa ye to aso srema ni kunu no se ne nsa no adwuma kakra no ebe peja ma wodi bi ahwe one ne ma yesu ya oba osuro nyankopon oba osuro nyankopon no onye boni ayefo onim se mi kunu adwuma ani se na mi kunu esika ni sika sam sey na kopem ne limit sey neti enti won konko hwe obi ataade enko to chiki mani kunu onfa brasu mesire entaade otoma no nko twetwe ne kunu mpoa oma ne kunu pressure e ma ne konko fa sam meto no so wan hwe ya be ma no adwuma wontumi nye ana baby ya ontimi ngura no odi ti bewura emani bi na ma omukuru no mji sikaduro oba osuro nyankopon ne mrade de ni kunu nsa ebe soso a wode ma no no obeye ne kakra 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 oni management mesi nipa osuro awurade no de nyansa ne ntiasye ene sumu nyame o enti wonim de management wonim ntotoye ansa na obekwa abonten no ana obekwa program bi ase dwumadie bi ase no ana obekwa mpa ibo bi ana obekwa asori no wonim se time say na meba enti obeye ne kunu aduane asi wakama obepe full flask bi a aduane no enti menjo a bema ne beto no fedia ni suo bia ntata bema no ye obi anse wo di bia we so okwa asole or kwa kwa bom pai empire no kwa no nya hwe mfirim nya mebetu ya meyereka hwe aduane bi adwua midi be ma me matisi ka kwa ya meyere ho ade de na betena fie makwa adwuma akwa kwa ya adwuma den ebedi aduane adwuei ode yawo no ode kasa Jesus said asem wo to me wasi asem na me ka kire mo no eno na mema nkwa asem wo to me Oba osuro nyankopon toto na wawie yie. Onimu ntoto ye. Awawie ta egupa. Eso ne nam ne man kitin bi so. Si etimi sue ni pa osuro Awurade akwan a, ya wawie betim pa. Onu e ni mse baabi a okwe obekye. So onye ni homework ofie nwie. Onu enim se chicken tu me kuni ene ye mane bufu me so se no an obetu ama no oba osuro ewrade no onse ne kuna niae ene ye a oba osuro nyankopon na so mmre na so nye den so wa ye ade bi na be man sa ade we mempa onye biem enipa nti se nyame a chinchina se se wo Utimi Barbara, but three in a bee, but a yen crank a crack. Behman and yon in a ten a fear barco. Obia, ne quire, mammy, fast or tetano. It won't it yen or not it yafena mubesia. Tafen obia be one dear way pa, ye yen fear where bay. So was so dear. Behman a becker, who soon himself said he had a tetail when he had given him to me. You. Beh, maybe one pen now for some. And for fun, I'm for what's also no one a mefa at your son ding. Nippa was so young upon a son yadding. We are so ding free now, Quem. Emma, now worry it. On saying young upon so on pass one ding. Young upon Quacko Huni were him, and Uncle Yas were the Etiano. Nippa, I know Matias as you saw. Yes, she saw Massino. Say it here, woman, it's here, young upon. Say a bray once they saw Massia. Ya bre once ya se nyankopon ase. Si ye yesu ti ye ma wo ma, ya yesu ti ya me nyankopon. Ni nyina ne nyankopon de make ye. Ye wo nipa bi wo ha. Obetumi ni wo nipa bi atena. Se nipa ni ye o se wo nyi obetumi na atena because of our asomdwee honhom. Onipa wo suru Awurade na wo asomdwee honhom. Se wo suru nyankopon wa. Okuta asomre honhom. Sutie honhom. Na trust them when they say suti yeso. E ye chen se, ubo afori ya kese ye wa sorry dem. Wasi suti ye yesen afori bo. E nsore e haya jene. Ewe Christopher ya bra bumpa. Aya na, aye bibi se ase, se ube di nyankupo ye chidi ya. E se ni omapape biye we wiyasibye unye bi. E ye beshe, onipa usro nyankupo. Ni nsoche brim. E kwa yon fasu sumu ni nyankopon. E kwa yon fasu yi odo. E ni jidiye bi wanyamimu. E chile asafwe urade. Wanipa osure urade nyankopon. Se wishian sore ni amanihuna. Otone buwase. Onyamu buwase to. Onyamu eni jie. Onyamu jidie. Na wejo onyanku pon kesie se. Onyanku pon ye kesie se ni nsofwe na atono. Oma kwain. Ema ni nsofwe ne en son moroso. En sini ni nyanku pon na wedine chino. Se eni pan ye friend do and die. Eni yungobe wu. Na chua samane se, mwane wonam edi akwini, mungo suwen siya no kwa yungo duru mwe jemu. Oti asya sayi. Onipa osro nyankupo oni ni mse. Yesumu nyankupo wa nsofe waho. Miya na mtu minyo mse, ensofe diye waho. Ubedi nukre wa unsofe mwa. se wo be gu wanim ase pa de bida. Amen. Onipa osuro nyankopon to ne bo ase wo nsohwem oma ne nsohwe ne nsommoro ne so enkotra nkonsommoro nyankopon so nsohwe bere mu nyina wo menyankopon so pege nyame ye nyankopon kese ye na Christofo ade bi wo ho ye wo silence time ewo ya bra bom ene so ka nyankopon se sede ye ne ho ye wo bere bi wo nyankopon fa nkasa. Wouldn't I also yell wine on Cassau? Such a man, a mirabia or bonifona tomb, so she at a chill. No one yawn yawn, now with damn any hunum. Before, say, or bonifono, a baton saw in a goose. O quidian yanko po any mansa. O be on one, then sorry I was yano, or no one a pe, Yanosuma was no or de bobo. O dia gro onu aso wi ase aso onyamsum ni tirimu oden ni suba basabasa enya na asem na meken ye kani po osuro nyame ho asem ni nso febrim se wakodi boni bi ene nso re ato dia ene de ye ana ye moburu hunu na bi enya mede be wadom na wafa o papa bi so ana o sofo bi so na watwitwa haje wo na do boni acho na woni pa osuro nyame de me si se nso we ne to wuo mu pa me e beten ne a bit diabuan. A Christopher won sorry dibuayen. And on the marky a di page di a kwa enimu. Ye yan sorry, see a femu we men yankupon yeke see a pejen yankupon. A men yankupon budding. A many baby post such let me be sumu yame. De atosumi yenu, yankupon de bowa basu pejaw, a kowenim. It's a Christopher wobit in yamen asu, a munk woman in muda. They be almost ifako because of omusro and soche near manihun. Amen. And so remono, ya de pompa yeguho, my yeni pre. Yam fanya bembuasem. Yam fanya sunia rewasem. Wobi sole ase. Bunsmeni abru. Bunsmen. Now what the what's away? Wode omo ani mrebi bonsama ni abena de unie ani ni bi ana panfo ka sa ni brain soja no wante ani brain soja yankopon kwa na soja wo ye oja ani bonsama de me ka cho se ne ni abrepa oni woni agro 24 hours wo ye twuma ena na bamumu me kama chere se ye Christopher ya bamumu bu ntentem no ono na bamumu. When some of him abembu, one on any uncle on that is through one more. To him sending uncle upon a sum at a and yabemubuasem. Yes, so uncoma edda, a ho, and obemua fans will be you know maybe patro. They see another refining comes a day, a catcher and no. Now, in any bra cross here, when some name are born in a so. Won't come said that no one pay my name. Da ye bone no de ni aso suna wa bom pa ya bwa bwa na wa ye fasting wo ye ne fasting twa mi no abeyi fofra sa akere wo ntim fie mienu afi when year 2 years 3 years na de nyame ni paka cho na nye dey amen na ni ate papa 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 obone phone onipa osuro nyankopon no onsuro nsore. Ni amane hunu bi ewom if se no na ye great sensore ni amane hunu usuro di a ene na tena ba bi pa me bi ewo kuro bi mu o se wono no o pese odo efu adi efu madua no pese obeto obi aduane o mpese ka o pese obesi da o pese ne ba bia ba yi o mpese ne ba bia ba ko school sa ma me we da ye bone won so bi da because oni vision na wo vision kakraka wo pese wo maye graduate wa wo pese wo da ka kesim. Who pese we see a dying? Who pese we ya marriage woman a wo? Just a white GD will be a who knew kuna. Mua monono. Mua monono for any day. And ye is a sir. I just say your exams. se won pese obi hye anso redia ene be bia wani kofi 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 ko na wani dida ka kese ni aware so ni wan waso ene ejai me ye oban suje ni mpo obi a me nwale da me pe ada bi peska me sire obi wan si wodi matam od mama ne me gai me mpe dan me mpa taade ye mienu mpe ba akope me ye ohu fia ne buru ene bo nsam ne lemu a kon ka she na ye boni mpo nsu bi da na wo se ene panyi na abenyi na che se wu ntempa wu da minim sister bia bema bibe ware na bema ne ti abruche ne ye ne ho ade wa ha ye be fa na kwa abruchire woni bema ne nua nenam duru airport okko check in no ene echre e kan no ene ochai sada na me call London ocha se ke ene o mu chire mu because of bema bia be wande ne kwa abruchire na so ye twa fo ba bema no do kwa yi yenyine nyame mu pintin onipa osuro nyankopon wo gyna wo pintin enu nti yesu bu baby se onipa bi de ne hoto wo no Jesus so ena osi ni dan wo botan so ensu otoy ema mframa fai ose mframa na nye mframa ketwa na ensu ogyna wo pintin ne dan na mu amufo no nipa bi de ono no si ni dan wanwiem enti nsuo toy na mframa boy no fa pem no hwiase wase na na hwiase ne so papa ifi se wosi ni dan ne wahene anwiem woni nipa wonye dan onsuro nyame to nim nyansa ne nti ase a ye de sum nyame no nya botae bi egyna so onipa osuro nyankopon no onsuro nso hwe ne amane ho no ifi se wonim se mebre beso onipa osuro nyankopon no odi nyankopon mra nsam so onim nyame asem onim Ecclesiastes chapter 3 verse 1 kan ho mienti onim se bibi wo ho to de ne ho to saa asem so yenko
osenkafo etire mi esanye mu ba ko ade biera wo ne bre a wahye no na ebre wo homa adwuma biara osoro ase
ebre wo ma dei adwuma bia ewade ai osoro ase nyankopon te soro wa program ne niema nyina enti wa program obi enhira enti se wodi enyama aya eye wo se nyankopon wo hu eye wo sa abefo na agrepo wo eye wo se nyankopon kwadabre wo ntumi nhira wo enso ne bre ne nso ye nyankopon ye di na chi wode mre ene na ene ye na twuma won fa kukukuku ajesa wo time waso woni ba wo so nyankopon ne mre woni time enti woni se ade ya me pe ya me bon won pa ya me sankan ye me bre ne nso ye enti se be ifo twa ho da ye fo bi kire ne ya menim se eye ne hu no hu na ne na gro bi ne wodi na eno kure pefe se bo nsam de wonye obese no nenso ya kyerɛ se akodie bia botiam ya enye ye na katrema obeso retiam na urade nyankopɔ bebu ne fo katrema obebe no mpem se na na akua ni sika ye ode akoto asomese nim se opesika akoye adwuma katrema bia na so atia wode akobe ye meeting se na na akua akwasere nipa so ma sisika ne nipa na gye atom so meme ne bi enti momie nkuntia se nipa no ye se ni sika sem ana se momie nkuntia so okokora ne nimnya ne time o ma no sa katra ma na urade se wa bunifo enti sa katra ma no ne judgment da ho enti wa pa asema ma ne ho uka Jeremiah chapter 1 verse 19 wasu wa ne ubedi akone nso ontimem efise ma urade mi di wachi na meyedan mechew nipo osuro nyame nim semu enyina to de semu ebone ho ban enti won suro satan hunu huna ne ne nso hwe ne na ma ne hunu the way ya enso reto nyame ma ebinim ewo mu a ye besi aye ma omoye ha aso akowi asiasi asa nyame asa asa nyame ni ho biem enkanka ne so akwaje visa ne amfa ama no edan de ne sofo ho ahia ye no de ye e bin sida sika ne ze so do ma oba eko school no unye bia enye ban force o se wo suro nyankopon kwa de mfa ho sa aso ma si ba ko school na me ba no ko school. Trust me, say, "Am I a radin and cup and japadi? And yam, me dear, 'tis a maw, crana, bana, me bomb, and home, what dee beer. Nasa minya says he can't do a cool schooner, and yet precious him. Why should I be wedge our crown? And yet, I be mubu beba, say, I'm be funk, crophobia, bear, and I say, crophobia, wait, chili, woman, ten four. Hey, now, Ben, and I won't go to school. Hey, I want me to you. Hey. Now then, I'll be in school. I had a debut. I'm a castle. So, I'll go to school. Be by Yale. Now, madam, you should know why I sit. And I'll leave a background to get us. What you say, Yale, we a hospital. Some would run a hobbit on. And what can you say, hey, mommy? A two time, baby, with two final hospital. And kept be done, and you're meant to have a bed to me, what? So, when this come in, because I who look at see a pa, and you're but here, Cassie. Say, who will be over there more? But what about them? What's the mammy? I pray, I lay a yam, homie, because you're in a banano. Then, so many see Kaka crammy when it jig. Now, say, be a no be a mobias or so nager. Ya bom pa ya so beti mi na ko hospital se wo full ni nyina so a se ma me gine fa na ko hospital ma me wate wonu de se wonu woni bibi e fa na hospital wo so a eti wonte hospital da eh woni pa wo suro nyankopon no se na dan fo ba ya le kwa we abosi akro ba ko ba ma ne so fa na ko hospital bonsam bebo ewure nipa mabuse bisa wonsem Kristo ni otimu se wosum nyame ye pa wo ye adwuma toda wo adwuma ne timi sei wo sikasam nya timi kofom we nya erade na aden eh erade we de chire wutumi o eh erade na wutumi ni wahin trust am ne se erade nyankopon no ade ne nsasi ne bo e kan se ade a me ye da nyankopon May you die, young coupon. Sensory be too. Now on so heno, and so voya, you come. Nebra epono, a bass or jay, hui, and a joy. Nipa was strong young coupon on strings of it. On preno was a change of the Beko school, can see it. The school fees now for answer master could swim for the yamme. On so many young coupons, sir, why any yamaka crackacra, could he say radin young coupon person who any when you. Just what the young son in Tias in a summing a mule. Would the power strong young couple for pressure in a so or chain ya mebre. Yes, Deuteronomy chapter 28:12.
Mose, woman, a tossunu. A tre a duno watchy, a ny moon, a dumienu. A radi baby at the pa crabia a yaw straw amount. Na what all was so. Zio Nibrim.
What to was us in Zuso? Ewa diem.
Nibrim.
A rather the DNA, Juma. What the breath time. Was it a woman said, Radin Yakupo baby was through?
A radi baby at the Pakrabia, a year or through no amount.
A radi baby a day at the Pakrabia. A was through no amount. A 1 hour, Papa. Sikawa ho. A slip piana was as is no. Nyankopon ahyehye ewo ho etise time no so a nyankopon bebie amam ewo ne diem
na atowasase so osuo ni brem
atowasase nsuo ewo de ai ni brem woni ba osuo nyankopon nim se nyame de bre e na ye de ai hye twuma ode mre na ye twuma etise nsore bi tuna wonim se eye nsore time ebe free ne so akọ Yes, I'm sorry, any brin mono, and all my yammy abaya ketua. Obeman and sovereign, I limit, I a kitty. It won't yammy in him. Wapaja pigeon yammy, a one in sovereign. Obeman yanko pie, I can see it, a one in sovereign. So we saw any brin one. Now we saw one son with Juma dee.
Nina.
Na se si awote fom ha ya ono nyankopon so de brene ye adwuma wo so pese o me shira wo ene ne chine ye yi me pa cho ye adwene ho ye be ne den ono nyame ne brene enye de ensoi wa set time we say ena wo so utimu se ni pa so me si kwaja wo ntino ese se che se chinchina sister ya wale ne ya me so se me wari bi sa so me si enye sika de ba ko school ese chinchina me so nya bi sa wo brene so o be bi. I'm a school no bana kobi. Sebere no so a obe Jessica ni mo amawo. Ma dia ye atwuma. Efri se nyankopon ti asefo no te wono. Wo ye ne nwuma kakakakra. Wutwe ebia na wunya sika sesie ya. Ofi abenfo be ko ato atwene ntem. To osiesie kwa mu ye mawo. Nyame onye ne nwuma kukukuku. Osiesie ne nwuma ye. On print, eh? A beer while it's a year, you be quite watching it. A beer while it's a year, won't go back. It's a nippana on yanua when you be quite watching it. Now, coupon up for price, or no, what set time at all, no, what did Becuna mean to do when you move Kayanza? Well, you are time for the frequent war. A son will be our rear ponamo. Now, what's it set? What quaint when you nod into 2 years? On so the 1 to 2 will be. Se wo bi enya wo enti ese se wunya bi onipa wo suro nyankopon no osum nyame wa nkonam odi nyame asem ene ye atuma odi nyame asem ne nam na brabo mu nyina onfa ne wontutu nipa ho se wo besua nipa bi ene ye nipa bi wo suro nyame a wo ye nyuma pa bi di nyame asem ye atuma ono na obesua no obebie wo suro na tonas wasase so ensuo weni brem na wo hyira wo nsa no adwuma nyina so so wo hyese ni omani nyina ewia asa na wo hyira wo misi wo binya sika sesie ya ifiefo abaifo beku na to atwene wo so pese wunya sika enti ni senti nyankopon so ma wunya sika ti aye toto bibi die wuto di no anya ba ko bi asa na akwane na wo tebe bi ko nya mehwe se na wo si som no no a wo si bro wo ase no. I'm here because I want to attract time and soin. It's meant to be bidding you, and you will say, "I'm quite in your mind." And I'm far the chess. Can't carry bishop. I'm here far the suit chess. I can't see ya. Who ye be? Why you confused? Not your sorry demo. And you're born even why you? And you're born. Why you confused? So who so many ye? A dim ray so. Etu baby bokodi ya mesi sikano. I'm here to talk with you about. In Sia Onipa was very rad and not quite sending an abra bot here.
Now, would ye, would it be firm a man of mine? Now, would ye,
unfem will be home,
unfem will be in free will be home.
It was a crofompo. Yamibes Rom and crofompo never brew, Mosia. Mammy, mammy, where ye? Miss Rom and the Bebro. Now, woman, would ye, uncle be one quiet day?
Uncle Fem,
Copper Bosia, a beam. Brebi beso sa wati. Yame de mere. Amen. One day, na be me bia so wansa. Se amame. Fami kwa ufie. Na me kwa ye wwadie. Vise bia ne nyanko pa wwa se kwa ye ni mwenye na. E kwa ye nanka. Se wwa wariya. Enko ufwe bibe faso. Ababe hawa wariye negu. Ana se ebe kum watu atwene ana ye beto ye funu mu no saa kwen ni nyina obetuetue ni nyina otuetue wie na de wose won onye no onsesa no nyame suma owu obofo ma ne be pon to twene wie a bonso wa bia ware apono no da ko wonam ho na be ma papa bia so nsa ma me fami ko ofie bonse precious de so se wo sofo krampo ama ne date te obaka se me enfo sofo de ti ngoware. Men pass him there. But the precious was in person 2 weeks here. Yo, one day. se ebane sa no won se mere no na ayere aso woti asase so yakopon so ahyehye asase so ha enioma nyina wo soro ho ti won ti mi mie wo kwan se wo pre wo bi wo kwan tentem a wo be pem wo be nu won se waware ti wo be ka se ye manu me hu se me ware ye se si a wo to nya nya marriage material se yakopon de marriage material no ho be wura wo mu a obi be pe wo depression se wo so waware wo se si a nti wo marriage material ya set si ho ebere no so de ba be bo ewura wo mu ye wo be bi wo no ma ye de sunsun bi ase ni mu ye so ni mu a na ye de ne ko ne ma mi fie ye wo be bi wo so bonsam e de hunhu bi ase ni mu nti aware pa se ye ho ade ho ma bi nti ni mu ye de ne be chini crab ase anom nsa ye nya ne ho ade da hotel won kra ha nyina ye de na da bi ase aso ne nyankopon aware ho se pon de so bi a for the marriage material ho mu vrew mu e so mu ane ekoye ho ade because abrantie bi ene be hu makola bi so koye no ho ade ene me se won twen na ye mfa hye mbere kakra bi ye mi ani kri won se debi debi debu kwanka kire mo mi se me de mi sikwa so mi ntwameni me de mi sikwa so mi ntwameni ese rade time na so ti nyankopon de oba na won precious ini so so anye no ho ade nyame de time na ye na dwuma eno nche se waye bone bi krofo wo ri jawo krofo nye sika kwa adwuma jawo ye de sika gun krofo bank account mu ye ye se wundi bi obi kuna toka ama no obi kuna sida ama no mikuri so wo sika pa on pe so be mem bia ye adwuma mikuri wo sika pa on pe so be si fie bia ma me mikuri wo sika pa on pe so be bia adwuma ma me obe mem sika kokwan so ebre ne nson se nye bia bua wo mu kunu no ene bia ne ye boni bi na wo ye na wo suro nyame nko ade a onipa wo suro nyame no me se wo bre na nyeda enson ye onipa wo suro nyame ne ye mu ne kwase a James chapter 5 verse 11
Yakubu etrenum nyimu eduba ko she yebu wana ohunu amane to won bo ase wo mu no ahotofo
ahotofo woni pe bi osuro nyankopon a osum nyame hu na mane no nyame to suro obu ni se wo ye hwan wo ye ahotofo no onam wo no wo hoto na onam wo no na wuna wundi msa wo ntowo wundi msa wusika no nsankan wundi msa wuna mama ne mu na matiti mu wundi msa wukunu no masam no nyae tu wundi msa wo ntowo so nyankopon obu se wo ye dai ohotofo ye buona osum nyankopon wa mane hunum no atiti mu no omo mu suro nyankopon wa amfa boni ntia boni soka omo nam nsore ni amane ni atiti mu no omo to omo boase sum omo nyankopon pepepe wase mpa ye no nya aboda aforebo wo nya aboda wo nya papa ye da be ma no soso onkasa ntia ne da omo na tiri moden da debi obekwa na sore no yesi wo seresere ni nyankopon bu se wo ye ho tofo ahun to bi da wani mu a ne brenye dan ensoi obebie gate no obebie wa hotofo no namo eda wani mu twen wo se ye bu wa hotofo enti wa hoto eja pade ne da hen eda baby wo hu be to wo hu be sane wo hu be sepel ye be bu se wo yoba wo sure urade ye be bo wa baso to aso
Mati Jobu amani hunu mubu asetono.
Aha.
Na mahunu sedie erade ma ni wienu.
Aha.
Sedie erade ayemi ye doson. Na waye inti mobro.
Ah, ah. Nyankopo na wudie erade suodi ne chino. Na yemu ye doson. Nwa ye mobro humfuo. Wasemi musa asa wuti Jobu amani hunu wienu. Se wuni mame chero. Job chapter 41 verse 9 to 10. Wase unu Jobu amani ya ofe muni nyina. Nisika nyina safiri ni nsamu. Ni menye ne wui. Ni hiri numu nyina chano. Nisika nyina safiri ni nsamu. Beye wehieni. Wosika ni defuopa. Asa asani suyesu wosika sini wupia. Na saa Jobu yiso suyesi. Na wosuro nyankopo sini wupia. Na wayo nipatini nini. Udiye. Nikaka Job chapter 1 ho. Niyewe Jobu yi. Nipakure behi ya no yesi. Yankwe wasise.
Obarima bit nasi US asasi suwa. Ni dindi Job.
Aha.
na obarema no di mu na otene na osuro nyankopon
obarema no di mu na waye den wotene wo ye otene ni ni waye den osuro nyankopon yenkwai yenko job chapter 41 verse 9 to 10 etime nka asema tu job because ye nyina ye den ye nim obarema no di mu wo ye nipa kese wo wosika wo wayere nom wo woma ena ne yire nom nyina beja no Nisika chine free ninsa. Ni danye wasi ye nina, ni madi wasi momu nina. Ebugu nkula anu suku nwom. Ubibe uwa wasi wankwa aso libyum. Na de sofu wata na wama nebae dayi. Wawu. Sofu nekwita wankwa. Uka Psalm 68 verse 20. Wasi wanuwe uradini ya nkupo ni ya nkwaji ye nya nkupo. Ne uradini wa uwa mumfriye. E wano. E ni usofu nzemu. Ubibe uwa wasi mkwa aso libyum. Me sofu wata na wama mebe uwa. Me sofu atena wama. Me sika ase. O sofu we nyankopon. Nyame afa no su hyira wo. Afa no su hyira ntimfo ani bere nkosoye no so. Amen. Aha. Enso we nyina tu Jobu a. O pra se ko foma ne nie me nyina firi ne nsa no. Ye hwe na wieye because James ne se se mu nyina mu hu na wieye die eye no. E die wieye ne dai. Ye nkwai. Job chapter 42, verse 12 to 16.
Job, etre eduanai mienu, enyimu du mienu. Na, eradi shira Job, wewe yesine ni mfiti yasye.
Eradi shira Job, newe yesine ne diye.
Ni mfiti yasye.
Enu wana nwecha. Bonse maho. Eradi shira Job, eye ne kesye, esin, na sasie na nyankopon disa no ye great no entiste wo konso hwemu a nyame de be ye great wode siesie nwuma pa bi ato wo wode nioma bi gugu na kwem toten no aba abe fa nyame sirawo enso we ye nipa kese bonsam ne mse so o manso we ba wo so ne mse we nyawo se wo suro nyankopon ko ade a no shake. Me shake. Don't fear. Instru. And so we too Job no. Afe Bible say, "Emma, Nyankopon san de ma Job no. Yesi no mo ho fetche asase ne so ene apuo ye fam e honom emma nyina. No mo ye pretty girls. Pretty ladies. Fe papa sana chuno samne kai na Job sika obenyaaye no enye bi ni di onyaaye no na japade nyina sa baba but na ye great 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 amen inti ye bu ona wonam nso hwem nei na mama ne ye mu na omusuro nyame no se wo ho no ma suro no bu no nipa awye ahotofo enkwasere no e wona ma ne hunum na papa bi bo no nwum se de asem ato no na mi suro no meda form na enchese de ebende ewie ya no no onyame wotumi pa emre betumi asesa eye no krenwo mpa no boye enso we mre nyame de siesie nwuma pa bigu yachi wodi peja ye ye nipa kese nyankopon de enso we ne gie ni munyama ne ho because bonsam kwa wase oba sumesi we nye ne niema wonye nti na ese mede mesaka na nyame sekwai wei wa jimi dipa meme ba so mesi o jimi dipa eti se wo bonsam ba na so de nsa be ka woni ama ne sei na wo na mama ne hunum na wo ja asori a ogu nyame ne mase adanse de nyame di wo hono obedi wo ho ya pa 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 cause ansa na nyankopon bonsam de ne nsa be ka Job no oko nyankopon ho ansa okoji permission fi ne ho senye Job nye ne mane ne sika ye wonye ntina osomo won fele won se me ba Job obu mi papa wo suro me papa ko fansa kwa kanere eti Job nye ne ma ene ne sika na bonza mu pewu enye ne na bonza mu pewu bonza mu toda nye wo sika ne wan wan na opewu wo pewu jidie na wanya no e wonya me mu na wo som nyame ye wo mudie no a wo kite mu no opese wo jem na opese Job ja hwan mu onyankopon mu eye no na bonsam hwehwe firi Job ho And to a coin one a day. When ya was saying the money to be answer one a day. When ya, if you said no, I had a Osro Nyan Coupon. A branty of it in a US as this when it did Joe. Bear my net in it and was throwing Nyan Coupon. And sorry, a corner so no, I had a which name on Sloan sorry if I was throwing Nyan Coupon. A man in sorry and soon sinning a man. Ain't a papa? Yes, papa. Umuabi, I had one quaddy. Grow for baby, we are moko, never pay a cotto form, nor then ya may see you wanted the mammy, or fan addy in Shrankano. Hey, yes, we see Cassie was here, what the mine in Shrankano, no a cotto, no a solid. The atos, yes, papa, umano, omu ya party, omu di baku beb day, and when if baku fee, a dine poor kumwomo. Papa is solely no born who naked, or soon shine and tidy him, and no cotto form. Si wo enya kopo nhyiran kan wo de mane maame na wa fa wade what is say what is say this year brother yakopo job job wo si eh ase we di job wo si wo enya kopo de maame wa fa na de chese wo tinyame ase se e ma enya kopo ejapade enti mana onu job wo tene no enya boni bia no na ne mane we ni de eni enya me na aye de wa fan a de enye ne de a job nso ye na ofem no na wiye ebe ye kese obenye ne gie moroso e ma ne refi bi bia ampa yakopon so kire na ampa se de mede ma wo no mi a me de amafa ma sama ofofra ye great sin de ko ye no enso hwe mu ne enye abotire kese enye nkunim di abotire se won fa enso hwe mu a wutimi ni nkunim abrabo mu da obetena wanan mu saa tinipa osuro nyame woni mu enyi na woni mu nyansa wote nyankopon asen so retome a eno na mede benya nkunim abotire na mede akomanim inti me limit nso we ni me nwa fem me prince we o yase na ma yenyame kese na ma fem enso we mu ne enya abotire yen hwe James chapter 1 verse 12 nko hwa de bi o yen kwai
Yakubu, etire ba kunyi mu du mienu. Nhyira ne nipa a oto ne bo ase sohwe mu. Na onye firi mu totrotọ a obenya nkwa botire a urade di asha wona odo no no bonu.
Enhyira ne wona wa yedai. Wa yiri won fan sohwe mu wie na wo firi mu fi totrọ chese. Wa nye nanum ne kasa bi. Wa sum ne nyame pepepepe. Na sese ne pei. We free move every totroto ho no trust am say wo mo ne wo nkunim abotire bi ye great e da ho mbefa it is the one fan so we mo wintimi nko wani mu da it is say unam nso we mo na unam mama ne hunu mu a na say usuro nyankopon a wase de ai enhyira ene wo ye hwe nkrofo bi e wo Daniel ade bi o mo ye Daniel chapter 3 verse 12 to 21
Daniel etire mi ensan yimu edumienu Judafo bi wo ho a wode won asisi Babel asase so asase mu nsam so ahwefo Shadrach Meshach ne Abednego Merime yi mu ohene
tie e merime bi a omo ye jufo enna yedo oma kwatena baby fufuro kuro fufuro so ene omo som ene oma dane nkoa nensan so omunim nyansa omudi nyansa ne ntiasye ne som nyame no omukodru kuro no so no afia koye om great ene yabo oma ba so enti aye om mpanyufu om hwehwe nsase bi so enti ba ne sa no sa kuro no so wofo no na ye omo ya enti etwa se omo twantro and to remove a thing, added to Sam Ranty, so Shadrach, Meshach, near Abednego. So now you don't go with Jim. A quiet on Pastor Sumumumia and Copono. As I say, you're quite done, no, near Momoko to a bosom, summa bosom. Crophobia, and no more corn or hinnan in chain, no more friend. A dear son, no more catcher or hinnan.
Meshach, Abednego, Mary may moo or hinny.
Oh, moo. Oh, moo, nobody kind. Emma, omo ho ye de ehin Ohine, ya won krofo me ensa bi wa omu mbu kra. E Christofo a omu suro Nyankopon omu ne hia nsohwe. Omu suro Nyankopon. Omu mu e de enti na so omu mu no. Mhm.
Won som wa nya me.
Wa mo nya dai.
Won som wa nya me.
Wa nya ho de omu asi. Empenyefo omu mu hwe onye man. Unum so omu mu. Omu som wa nya me na. Wo wa sign I told you say anything I am summoned, no more summoned be to move. Mhm.
Now, on sorry, Sikahonia, would the SC Hono,
a high uncle.
And then the book at Neza did a buffoni and Nibre can say, Uncle Fashedrak, Missak, near Bednegumra.
Aha.
And our dear Mary May Ba or Hinanim. Nebuchadnezzar, Buase one say, Shedrak, Mizrak, Abednego, Mubwapa, na monsum menyame. Na mon sorry ho ni a me de si ho no afei de mo siesie mo ho se bre a mo beti aben odruja senkuo sembuka senkuo benta atentebeni senkuo huduo jejeje no mo be hwe ase asori ho ni a mayo no a na se mo ansori no a edon no ara mu wa de mo begu oja erefra na mfunu no mu na onyame ben na obeyi mo efri mensem verse 16 Shadrach, Meshach, ni Abednego buase wo hene de Nebuchadnezzar say enhia yen say ye bua wo ye no ho asem biara hwe ye nyankopon a ye som no no betumi ayi yen efri oja efra na mfunu no mu na obegye yen efri ohene nsem na se amasa mpoa ohene hunu se yen som wa nyame
koto yen sole no
yen sori sika honi a wodi asi ho no
aha
enu na ebufuo hye Nebuchadnezzar ma
aha
na nanim te bia sakira tie a Shadrach, Meshach ne Abednego obuase se oma funo no no mu no Mprenson chen die eye won se edom na ohye merima bi ni edom mu merima ahodenfo se onchichiri Shadrach, Meshach ni Abednego mfa wanwu oja a efranam frono no mu ena ochichiri merima yi won nchoncho won ntade ne won motire ni won ntumamu na oto won gu oja a efranam no mu
enti nyame som bi wo ho a wo som a ye som koduru ojem o de wo fa ojem ansa enti de mi wo bi a nyame nwanwo o si omo ankoto bosom ansole bosom ena Shadrach, Meshach ni Abednego no so kire se wo omo no omo ye juufo juufo bi a de enim se omo de ewurade nyankopa aka ne ho ntam se me na kotoje nyina ba ye dai omo mo nkoto bosom omo som bosom omo koto sole nyankopon wo mu nkoto dwe nyankopon dea enya bosom dea to omo se nana ye koto bosom no sole ne da na sa wo se wo mpre na de ebegu jeni ma sha ye ready ye nyankopon do beti maji ye mpa na wan ye kure mfi jeni mu a ye koto ne ni akoto tena amen ene e Christofo bi sum nyame nani kunu kwa chwe mpana watimi kwa koto bosom uo kwa jie dulu si ubi jini kunu fili nisem uo honono ubi ya uye nye unu kwa mfili nisem nyankopo abo hombayi na hume ndaso ti umu ne moja edu umu furusane usi ukuna kwa chwe mpana nti udi bwane kesi yewe edi nyankopo unsuro nyame na diya yaso ni mwache chire no edini kwa tu jemu se onko to bosom nsole no no ono de wose wonye dai onko to da se won suro nyame a wuntimi nye we da ni a osuro nyankopon odi ne mransam so Isaiah chapter 54 verse 23 ti asembi awrade nyankopon kan no woni pa osuro nyankopon no odi ne mransam ye twuma osum nyame wo nyansam di asama ne wo
o si maka me hontam
hwa na ka na hontam no nyankopon na ka na hontam no yenkwai
sine ni
Enum
na asem efri.
Tiri ni enum na asem we efri ba. Efri no kure mu. Efri bone mu mi asafura de maka me wontam. Aha.
Na eri insign.
Asem we insign da. Aha. E die ba asem na o se sa asem we mu nipa bi ansign sa asem we da. E da ho. Upo, umpo. Asem we efri tiri ni enum na insign da. Nyankopon onse sano da. Wo nchenji ni da. Ede asem awo se sem.
Me na kotodwe nyina bekoto me.
Me nyankopon na kotodwe nyina yedei. E na ketrema so ayedei.
Na tetrema nyina aka mentam.
Wati. Enti Shadrach, Meshach, Abednego nim se ye koto nyankopon. E na ye soli nyankopon. Enti nya de sa kodru se. Ye sian sori se de ye kogu jemu a. Ye nkonkon soli wo bosom nkoto. And the woman himself, a jana do a mugumano. Ye nyanko party as a for you, ja, esie. Ye nyanko po you, ja. It's all the ego good jan in the annie and the whole crown was him. Amen. Now, who can't trust someone I was say? Papa do mugu, Jemuno. After a dear chino crochet, a nipa me and son of Dungo, Jemu, madame four. Nipa freno, or madame four. O shame no dimity caban and penny was the A. At the men of my genie, I bought a man, me penny for. Ah, and run any pa, Terrania don't go with him, and then penny for Sanana no cray. Was the Mongon Coshe, or my four. Now Bacuno cra or toss of one idea, or no cran de Cumino. Bacuno toss of one, and name it to sing ya, me baby, and him. Then name it to sing ya, me ban him. Sad time and near who years to mass as he saw. To trust him said that Jesus or da. When Yanko Postman, the door bed Jesus, and Manuko, you won't feel with Jenim or Coca woman Shadrach, Meshach, near Badrego Mupenso, or Media Radi Sro, Sumia Mel Limited, sorry. May Yamaya Cassia Sinoman, sorry. Then Yamaya New Market, Sia Cassioman Sanchin, and so soon. You can't trust a little as a dire song. I can't knock a cake. Send sorry, Nipa say. Na wuti mi diso e peje nyankopon nyankopon dia bonso abaso ayo ni pakese we die rebra 28 to 30 no ni ehwe ni mo nyama nyankopon nya no san so hwe ye ni pa ife mu enu a chiri na ohene no suma se nkwa yi wo momra no muntia nwanwade bo bia ohene na semra se e fi ne de kro bosom ne yesu no kro yi mu one ye koto no ye ni nyame bia ye koto na sole no wa wo be koto nyame bia so e be chi watu jem ye be sew ye kwa yi wamu fri jeni mubaye no e chile no munti ya diye nyankopo ni mwenyama unyaye e fri nipa miensao wase se
nyi mwa diyo nungochi Nebukadnezar buwa se nshirani Shadrach Meshach ni Abednego nyankopo
wahiri Nebukadnezar kuma den ten afede wase nshirani wain
nshirani Shadrach Meshach ni Abednego nyankopo
nshirani Shadrach Meshach Abednego nyankopo what two ni chama nyankopon ohu bi da ena ye dey
ah wasuma ne bofo
aha
na wabeyi ne nkoa a wode wono ho to ne so na wan sakira ohene asem na wode wono ho na man de ebeye na orinsom na orinsori enyame biara se won nyankopon na mina ise mra se oman nkrofo ne kasahuduo nyina mu biara a oka Shadrach Meshach ne Abednego nyankopon ho ebususem no obetwitwa nesnesini
eh sey wo sade kan ho se onipa kure ebe sina na ebe yenden ebetwitwa nesnesini me na me share saa bone de me na me share saa mara ne de afa de me sesen yenkoi
na wa mane ni fie aye sumina
eh wo bema omo sum nyankopon abo nyamedin no obema ufia ye bola so ohini akoma den ada so be shiu jem and o de sika me etu shewesness ni na wa ma ufia dane de bola so ye nkwai
every say
aha
onyankopon biere ni ho a obetumi agye onipa sei
aha
ena ohini ma Shadrach Meshach ni Abednego di ye babel asase
sase so obonya me abodini efi na kwa mfa ni monyam ema osurusuru nyankopon wa saa mrantie mi ensade wo mo to no so na omunsore mremu no wo mansa kira omunya nkupon mra enti finna ko sai nyankupon na yebesom no de etosu mienu maye omni pakese ombedi ye wo babylon asase we so enso heprim kristo ni awo suro nyame no oye nyame kese woni so heprim yenhwe daniel ho a abrantie bi nsoso asemosi ye daniel chapter 6 verse 10 to 17
Daniel etresia enyimu edu ekosi edu nsun na Daniel to se wakuchire atwere no okor ni fie
Daniel nsoso yesemra se fi ne de krokro ma ma obia mo nyankopon obi mpa yesa yen ye kuro mu abosom ena se wupe sika o wupa wari o wupe bibi o kofre bosom no ne bo ni din wa obebuo nya me fufuro bi edi abom pa ye no ye kuro mu afode ye ndiye ndiye ntse Shadrach Meshach ni abed na godie ni bi ye de obekwa akoto jata buom ama jata hwe wonam abobbo dompem enti mra Daniel te se ya se mra we no wa ye dan ye nkwai
so nana ban soro danu mumpuma a echre Jerusalem ebuebue
aha
na okoto ne nankro ma anim da krom prensa
Daniel ti se ya se mra we no okọ wura ne dem owura ne dem na ne window no mpuma na biebie enso amfa ne ho jufu amra ne se one day omobọ mpa ye prensa 3 times daily da kru bi omobọ mpa ye prensa sana de achi anopa ewia anajo Daniel ti se ye mompa ye musa nya me biibi no osan akọbọ mpa ye kro no a da kru prensa ye nkwai
na obo mpae das
aha
ni nyankopon anim sede oyo no kane no
ara first no a wante so wanga so wante sede mako tu jatebu wante so ene christofo ye hu se bibi no onipa osuro nyankopon onye hu fo onsuro ene wona no ye mungamu ene obekunu de obewu bewu wose munne wonam di akwem Munsia no kodru mojem. Se mojem kura ne beto wa. Yempa nyame. Yemfa ye chinchire nyame. Onipa osum nyankopon sore brem no, ompa nyame. Emfene ni nkoposom so. Se de e ma warefo, se ensore ti awawie mu a ne ekwachichire ekunu mu oposom so no. Awawie mpo broken heart ndi. Broken heart a chino a mana bodam. Broken heart a chino a mane money post time on so so. A chichire no. Aye ne ti se yi no enti be bi e be kire ni bia o no ato ni nyankopa atwe no de ni tifa awale fo pa bo sumsum sokododo ena ye dey ye nkwai
ena marima yi beto a Daniel na ohunu no se ori bisa ade ekoto ekoto sre nyankopon anim ena wo twipini be ka ohene emra no ho asem ohine nim se wan shemra se onipa biara a obebusa onyame ana onipa biara ho ade bi da duasan yi jewo
uti wono so so mrantie bi emembe bi ne kodi ne hunkonkonsa ti senkrofo ndie na ohine wan shemra se yen sre nyame bi ho bibi age wo abosom ne nko a ene ye dai
ehona wode ne beto jata menamu
aha
ohini bua se asem no etim se de media ne persia mra a wanane ani no tie
aha sa asem yi etim den enu na ejina mu ya ye ne te se persia ne media fo de ne nyina aha
ena obua se ohini se Daniel a ofri Yuda etukofo mu no
aha
mu
wo no so nya dai
o mu ohene
te se Shadrach Meshach Abednego die ni bi pepepepe obi kodu nkonkonsa o ka de ebetwa wuti de be manipa ne buo fu ama ho aye si se wo suro nya me an sore to pa ye ti bi twa tro to so atore mu odin atore mu do nenso ka tro se mo ne se enhyira ne mo se mimidin ti ye dear trocker some bonny be at also. Was it Satam Nimuno, Mumamanin, Namon Sapamo, Namaketi Asso was so. Sana Jesus a guy. And Shanemo, some will slow me, Jesus, Namudimeti. Namimi dinti, ye dim watro, a branty be wahawo mukra. Sasamuneti, dear. Now what sign, sing Richard Tosso, dear. Any a branty no mu, any a day.
Mra washeno.
Omu mra na washeno so.
Na osre na disre da krum prensa.
Ya kwa chen fesi ye unse na osre. Adia da krubi ya mprensa. Ushe mre iso. Saape pepe na waye. Aha.
E na ohine ti asem no.
Aha.
E ye ni yake se.
Aha.
Oswaye ni trimu Daniel hon.
Ohine no. Waye research bi. E wuse Daniel ni munyansa. Na who bit ni mo beti mi aboa wahene no enti wahene ni di ni besi pani so na ma Daniel tumi ajiji sika mu oduro dia ma wahene no na wahene sika waje no amo no ohuye no se Daniel ne betuma di sa adwuma na ma no enti omo tie na ye omo sha ti aho ye enti ne de kwa ye ne sa no di abo Daniel ba so aye ne pani ne no e shi wom e ye omo sha e no omo sha da se nana no en sha sa mena ni ye Nana no suni mu no se samre ne moden nana ne do Daniel o penasem enti wo kan se eye Daniel Daniel na ofri Juda etu krofon mu no wo mu ono de di se adwuma no enti wo hene ne bo ne trim se ko be ja Daniel o ye hu bia Bible se ifra no pa ikosi enumre enso krofon ne bere se wo hene se wo ye sa emran na ne ne be tu ifra hene ne so munyina mu nim se sanso hwe wi And me and Tim also. And also, so na omunimu se ye Jesus ne in a chin or ye judemu jata. Na omunim se Jesus ye judemu jata. Amen. Ti jata to me ni Daniel so. And to me and cano. Trust them when it's a woman, they said that Miss Dagnia Bednago, a good gentleman, almost so woman. Omunyi nase ena trosa mno sokta akansa Daniel so de no enkrofo na omoye ma yede omukoto mu no ohene ni yi Daniel bae no omoye de omunyi na gogu jatebu onim ye to omufiri sro omunye nnuru mu no ena jata no so omusro bubu omudo mpemunye na na de eme ya ne sesa wo ye bone na unsro nyame a ekọ uma so bible se yechi wo mu yechi wo mu yire omuman ketoa ye de omunyi na kan Amen. Ye yi Daniel Bayan, ye shen ni munyem dia. Nyanko po nyaye. Eni ye ni munyama Daniel so unyaye. E dia se mune si ye. Aha.
Ena, ohini daro chura kwa ma amayin.
Ohini nusuti se. Daniel jaten timi yami ni yi ni bayan. Ohini ni chura ye. Wasi san ne jine tuwe no tuye. Wasi san wa yene day. Aha.
Chura kwa ma amayin.
Mm-hmm.
Nkrofuwa ni kasa huduo nina watiti asasi suwa.
Mm-hmm.
Nu nina ase. Asumdwee no somamo.
Mm-hmm.
Mishe mrase. Mahimai a midisu tumi nina mu. Wanfre na onfere.
Uh-huh.
Na onsuro Daniel.
Nyankopon
enim.
Ah. Wapeje nyame. Se Christopher yetimi jina se ya. Yensowe bremu ne kwewe nyame yeke siye. E peje nyankopon ti menyame ni chu ne ti usae ni pei nyame woni ho agro wo ye great en was me delo me na me chiro koma mama nyina se ma hini e kopim india ni ethiopia ni nyina omunkoto bosom nsolem they said ya dane no omunyina fa ni monyama wan daniel nyankopon aha
Na ononi onyankopon a ote ase
ote ase
na ojina hoda
na ojina hoda
na nahinie ye die
da hini
ensaida
onyankopon ni ye da hini a enye dai ensaida aha
na ni tumi betna ho akosi ase
mm
oni die oyie na ogie
aha
Na oye nsenchrenini anwanwad oye nsenchrenini anwanwadia osro ne asasi so.
Amazing God. Amazing. Amazing. Aha.
Onona oyi Daniel jatansem.
Oh.
Na Daniel Yidi ye deru ahinie ase ni Persia ni Koros ahinie ase.
E free ho kono so no. Ohene no ma Daniel ye dey. Odi ye 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 ni pa kese. Wo pese wo di ye a. Age se wo fan so hwem. Ye se wo ye ni pa wo suro Nyankopon a. Wuti mi jina so hwem. Owuo mo amanie mo. Wo di no kure wo so hwem. Wuti mi jina mo. Once a son with young coupon. It drew sorry, but in my own cassenti and young coupon, and rather than a day, and rather than a day. They said, when you coupon or come, maybe in the Thames, young coupon, I can ask some women. Daniel, Shadrach, Mizak, Abednego. What is your don't go to genuinely Jatemono? What's your rather than a day, you? Auntie, eh, a honocon of Mubonia mea basso. Papa Nene Bray, Nania Soja. A gentleman sand domono. Amen. So here, Miramuni, Chinum, and one in your medicine, you my papa in a guiachi. So many in our brass, yes, or nasty comb. To win your free move free to trot up, eh? Yet you couldn't put in a bow. Nay, young Copain, any munyam. A young Copain, munyam. We are saying, say, why am I winning? In so he brim, and a pigeon young copper yanaka see it. In sooner when the power was soon young copper and a motor too. On the in so he brimono, on found an insomer atono, on found one near mania when Nemo, in so he brimu in young copper can see it, shinya me and munyam, men young copper he near pigger, men young copper so kino, what did he see ye, and aha, and yet did you meet in the beastie. Ba 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 ba. Amen.
Utan de Ram, Roshana Shizba.
Oh, Yeah.